Gloria kia iho ai ngā wā katoa, ko te māngai te kaitea toko ai ni ākini ai. Kia ora tātou, māramatanga na minute, day 31. Over the last couple of days, we've been exploring the tohu te whakapono, the whiti marama. We've had a bit of a kōrero around the 5 points, the colours and the meanings. We've also had a bit of a kōrero around the meanings behind the letters A and O that sit on top of the marama. And we've also had a bit of a discussion around the originations of the whetū marama and how we came to adopting this as the tohu te whakapono. Over the next couple of days, we'll start to dive a little bit deeper into all of that kōrero. For tonight, in this video, we start with the understanding around, I guess, why most of our whakamoemiti start with e te māngai, e ngā anihera pono, e te tokotore tapu. You know, majority of our lives growing up as Morihu, we've always heard matua, tama, wairua tapu, anihera pono me te māngai. But in our whakamoemiti, it's backwards. So, e te māngai, e ngā anihera pono, e te tokotore tapu. So just like you would have a phone company or a data connection company, e te māngai, e ngā anihera pono, e te tokotore tapu is the process in which our whakamoemiti, our tono, our inoi, are sent from the earthly realm all the way to the throne of Ihoa. And so just like we talked about yesterday, anga mai o koutou whati manua ki te temepara, kei reira te whakaoranga mō koutou. So, ko te māngai e noho wairua ki roti te temepara tapu, so that's that kōrero there. So from that point, our inoi are then carried wai ngā anihera pono and delivered to the toronga o Ihoa, where the tokotori tapu sit and deliberate over all of our inoi and our whakamoemiti that we have been giving to them by way of ngā anihera pono. So that's that there whānau, e te māngai, e ngā anihera pono, e te tokotori tapu. That's our communication line between heaven and earth. So ai, kia ora tātou, i roti tu mana ki tāmata tātou ariki, ko te māngai tātou kumai ai nea.